Indida ngabafana ababili ukubika ukuthi abandawonye abavele beqa e-police station ukubika ukuthi ivele zaphenduka amakati noma iqale zakhaliswa kwey'khova zase ziphenduka amakati maqeda zeqa ngaphakathi e-police station e-Meyerton. Ngiyanibingelela-ke, unibingelela ngempela-ke sewuyena umuzwa komthabela khona le muntu ubatube ngomo wayixoshwa ngomozinyo uphorishe phashanyalazi okhona nesigoda phansi kwentaba umachwetshana okuyisamba sikazwelonke. Angihambe ngedwa-ke ngihlezi ngihamba nayo ngempela-ke insizwa kaMkhize abathi uVincent umfowethu ukuhamba kahle kodwa hhayi kuyaphileka kuthina. Kunodaba-ke la mfethu oluyinkinga noma oluyimbudane noma olunga-understand-eki ungazi ukuthi masilichaza omunye angathi siqamba amanga kodwa udaba ngempela ukubika ukuthi iy'nsizwa ey'mbili okungeza ndawonye. Ngiyathemba ukuthi abantu bayibona ziyavela futhi sifake nakwi-thumbnail. Okubika ukuthi ivele zaphenduka amakati zeqa e-police station e-Meyerton. Kuthiwa lezi nsizwa mfethu zithema isalindisiwe amaphoyisa abegadisiwe iqale zakhaliswa okwey'khova zashintsha zakhaliswa kwamakati baqeda babaleka amakati wabona amakati amabili abaleka ngempela azeqa ngempela aphumela ngaphandle. Okudaba ngempela-ke oltrenda futhi ugcine lidide abaningi ukuthi kanjani asazi noma ikhona imithi kwabakhona imithi yokuphenduka ikati noma ungakuphendula isilwane.
Lakho kuyenzeka-ke manje okukhombisa khona ukuthi khona iy'nyanga ey'sakwazi ukwenza into
yenzeka. Ya.
Yabo. For sure labafowethu lawo abagcini ngokuthi bedle ubuthi. Hey, bawudle ubuthi laba, bawudle ubuthi. Yabo.
Enye iy'nyanga yangempela esake sezwa ngayo indulo noma singathi asiyibonanga kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngake ngayibona ividiyo yayo okwakuthiwa usosobala okwaba inyanga yokuqala eyathenga ibhanoyi yaba inyanga yokuqala eyathenga ibhanoyi eyathi igwetshwa igwetshwa kuthiwa igwetshwa ngisazi yayigwetshwa baningi noma igwetshwa 20 years kuthiwa yathi angazi yayenziwa icala leni kuthiwa ishuthi yayihambe ngantolo yathiwa sigweba angazi baningi nayo imantshi le noma lo owayeyigweba nayo yathi nami ngigweba 20 years uhleli lapha esitulweni kuthiwa yathi iyasukuma mpela lo wayemgweba iyasukuma wathi ngiyakukhulula nayo yathi hhayi nami ngiyakukhulula. So okuyintedi eyindida futhi ngiyakhumbula ukuthi ngake sigcine lapho ngakithi lapha emntuba eyi ngizocela ungayivezi amagama abantu ngizocela ungavezi kodwa yikhona ngempela iy'nsizwa eyi kuzwakala athi sixoxe inganekwane kodwa into ezenzakalayo ikhona iy'nsizwa ebezithi mayifunwa ebeyivele yiphenduke iy'nkukhu ezinye ezazithi mayifunwa ziphenduka ama-orentshi. Ya khona kuzwakala ngazi ukuthi siqamba amanga noma sesinesizungu.
Ufakazi uletha ukuthi khona umuntu othi mhlawumbe ufunwa abantu bethi bayafika umuzwe uyabonakala kodwa bona bebebuka mhlawumbe khona abathi
bajwale ukushiwo lokho kuthiwa babona iy'damu
bebona iy'damu uthi ukuthi umuntu usezontshontsha esethi uyaphuma ebe lapho uyoze uvuka ekuseni
ikhona imithi ikhona imithi. Ngizokhumbula ukuthi kukhona enye insizwa engake ngayizwa ikhuluma ngizocela ungayivezi ekhuluma ngelinye iciko lamaskandi ngizoveza indawo iciko lamaskandi lapha enkandla kuthiwa ethi babekhona uthi sathi nebusuku sithi siyocinga khona ithi yavele yafica yabona idamu elikhulu kodwa-ke shuthi khona something ayiyoyenza e-wrong ngoba shuthi wayiyoganga nami asho njalo sengihlaziye sengedwa oshuthi kwakuyoganga amasimba lawo uzokwenza into hayi vele uzobona kusenormal kodwa uma uzokwenza okubi uzobona usubona into ongayilindelanga. Wow. So kodwa ke esizwe kunina comment section ukuthi abantu bathini ngalezi insizwe ezimbili eyivele zaphenduka amakati eMiyaton police station. Papa yini? So dibana ku comment section.